Wie heißen Sie?
Janine.
Ngiyaphila sisukunjani? Ngeke usisi uphila ngempela. Wesisi kade ngibuka uma usupporta lento eyenzekayo emhlabeni wonke ngeculo lakho olishayayo leli supporta no George Floyd lapha phesheya konje ithini ngoma yakhe ithini?
Black Lives Matter.
Black Lives Matter.
Yebo.
Oh, awuphinde uyishaye kahle lapho ngizwa kahle ivibrator ithini?
Black Lives Matter.
Sisi mawusu uvibrator kamunandi yo. Wesisi mina ufuna ngikwenzeleni pho?
Ungishayele inkondlo yakho ya June 16.
Ngikushayele inkondlo yami ya June 16?
Yebo.
Ngishaye kuphi nendawo?
La.
Oh, ngihambe ngoyiperforma lapha?
Yebo.
Wesisi ngiyokuperformela mina manje uyazi?
Yebo.
Wena uzokwenza njani mina mangiperform?
Ngizothula.
Uzothula?
Okay. Ngeke ngihleke.
Okay.
Uzothula.
Uzothula nje. Okay. Ayikho inkinga sengoperformela usisi.
Baqhuma isipha kuwo. Ebagithi say no no no.
A June 16, 1976 babuzana. Lana sekibhithe noma se South Africa emzansi. Sase siyakufisa ukukhuleka sibe nemizi kanye namatransi. Mashini mina ngithi never. Ngeke baze balunge baba ngishangonya ophansi. Phansi bokufunda ngeAfrikaans phansi. Ngishiya phansi uDompasi. Uma ngasuka umthina kwabalandela impilo izoba nzima izoba umqansi. Ithina basidubula noma sivalela ngaphakathi. Ngoba from 1963 namanje 1976 but uMandela sengaphakathi. Namhlanje so sofa siyakhona basibheke kahle asibhenya sona ugwayi namhlanje sibanqumela ugwayi katika impimbi soyishisa ngethayi freedom is coming tomorrow nanoma sibamnyama but sikulungele ukuhlala ezihlale ezigokothayi
Ipetije,
cabanga kisibhamu uvesa azije But okay ngoba niyasifuna ama mfula azije Ayimfana badubula, nenjanga matshe yadudula Ayimhlambu zayiviwa ngesivalo Zaphiyanga ukuthi noma singafa but ezulwini alingeni uvalo Imigwaqo yagobhoza igazi, indoda kaparasi ilwa nengane encane egqoka itswafezi Imigwaqo yaseSoweto, yadindiliza imizimba umzansi wasala nosizi Zalwa ngamabhayibheli nangemkhuleko, kwaze kwaba u-1994 Saqala sathola inkululeko, zathi noma singafa namhlanje sofa siyakhona phela basibheke kahle Sibhenya sona ugwayi Namhlanje sibanqumela ugwayi Katika impimbi soyishisa ngethayi Freedom is coming tomorrow Noma siba mnyama but that's it Lungele ukuhlala ehlaleni sigqoke uthayi
Freedom is coming tomorrow Senzeni na Freedom is coming tomorrow Akhulule umuntu omusha wahlubusha bakhe Sabulalana sodwa sacindezelana sodwa
Wakhuleka umuntu omusha aqala wadubusha Uthi kwakwachitheka igaza akasakuzwa nangephunga Hawu kodwa nkosi yokulunga Yaphenduka asengela phansi nethunga Badlengula ogogo ngobethu unyunga Omnyama acindezele omunye Saqala sakhombana ngomunwe Zahamba zanhlanhlathu ukuthi ziyapha zazi Indlela yadlahlekela ngisho nezazi Salala sazi Ukuthi ukulala ngaphandle kwejazi kungaletha ingculazi Kodwa kube siyazi Babeshintsha indlela yokuphila Ngoba uma ngaqhamuka umadiba sibone sinjena angalila Kholani uNkulunkulu nomsi Sindisi ngoba yena uyaphila ngoba ngo-1976 khona ezathi noma singafa namhlanje sofa siyakhona ngoba sibhenywa sona ugwayi namhlanje sibanqumela ugwayi katika impimbi soyishisa ngethayi freedom is coming tomorrow noma siba mnyama but that's kulungela ukuhlala ehlaleni sigqoke uthayi siyabonga mfungose
senzeni na freedom